dini ye wabin ye pa ne ye ka ye nkitahudie ena fisi ye tototo ne ma hyehye ne ma wo man mu a wabin papa papa ma media futu e ma insurance companies awodo ni nyina se sisia COVID-19 abai COVID ada wuro menti no enya de etumi ko se wuni na meni ohwe manim na mhwe wanim nkitahudie na ta koso e ya be fukwan ena ye de ye nti wo mo fa sa kwan no so na mo tram kwa bena mu e wo sa abefo kwan didi insawoso no so betumi abo ma insurance nso etumi akorani.
Manager and communication consultant Dr. Joyce Aye at the Atu Insurance Company is a good one. Some of our barefoot in the FDA Sunny or Mount for Enkasa and Nikita home, and no ever bore a chance, said Dibiano, or Mekonkro for office, Aqua Church or Munsimu at the Achirawon. Was say, a bra coronavirus nearby, and a man who say, any pan in the part enter Asia, and no anti a barefoot in the FDA and the dear he will be bearer and find the Munshim Nebe ye at the Amayempa. Or the same way at Suja Ebra, na 13th and 14th graduation ekoso at the Amagana Insurance College and no and crying.
Was an answer so for cry digitize it. Don't say caneno na ye preach because we were TV. But Nancy won't say Ubeko YouTube, Ubeko Facebook, Ubeya Twitter, Ubeyas Anyomenya na Emma and Yoma Koso. And she say de digitization no aba ebwa. Yemfa nye adwuma oman Ghana hia sɛ yɛ adwuma betum pon na oman na yeye nti saa na make catch insurance companies na make catch yɛnso timamfoɔ no insurance wo hia wo ehu hia ɛyɛ ban bɔ ɛyɛ ayɛ yɛn sɛ aban nkwada bi na wo aso yɛ sɛ wo bɔ wo ho ban ɛho sɛ manyin ɛdan anyame bɛfrɛ me na nka ahyaseɛ no mitumi eye insurance se me kwa me ba no mra anke ye ehun se menyi ndodo nti no e moa me pensions kan enso enu nti ne ameka ne se ye wo ye mrante ebre mu nyina na yakai se ye tia insurance e ma yankasa ya brabo life insurance ye tia ma ye dan kakra ye tim ye tia ma ye ka na ye tia ma ebra na me beto nsa afre ye no a omu woni o ma bebre so me de nyam nim na me ken ebeboye
na